Welcome, it's Hanifa YouTube channel here. Pamene anthu mdziko muno, ali umana ndi mavuto osiyanasiyana, kamba kakusowa luntha ndi utsogoleri tonse. Womwe kutsogoleredwa ndi chipani cha Malawi Congress, MCP, ndi mtsogoleri wake, Lazarus Chakwera. Pali anthu ena, omwe akumatuma atolankhani mdziko muno, kuti adzilemba nkhani, zonyazitsa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, a Saulos Chilima. Mwina, pofuna kuti anthu ambiri mdziko muno, azikhala kukamba nkhanizi, kusiya za mavuto omwe alipo panowa. Malingana ndi audio recording, yomwe tili nayo ndipo tayimvera. Mkulu wina yemwe adzitchula kuti dzina lake ndi Jeremiah, akuwuza mtolankhani wina wa Nyasa Times, yomwe akungumutchula kuti bias, kuti aleme nkhani zonyadzitsa Saulos Chilima. Ndipo amulipira ndalama zokwana $800, yomwe ndi pafupifupi 819,600 kwacha. Audio recording ndikukambirana kwa pafoni kwa anthu awiriwa, Jeremiah yomwe anayimba foni bias, mtolankhani wa Nyasa Times. Kuyankhula naku kukuyamba ndi Jeremiah yomwe akumfunsa bias ngati dzina lake lili lomwelo. Ndipo winayo anatsimikizadi kuti inde ndi iyeyo. Kenako Jeremiah akuwuza Pius kuti watumidwe ni anthu ena kuti atumize ndalama zokwana $800 ku airtel money yake ya mtolankhaniyo. Zomwenso Pius anavumela kunena kuti iye nde akuyeneradi kutumiza ndalamayo. Jeremiah asanatumize ndalamayi kwa Pius, anamuwuza zoyenera kuchita, zomwe zimasonyeza kuti anali atakambirana kale poyambirira asanayimbirane foniyi. Apapa Jeremiah akumukumbusa Pius za nkhani yomwe akuyenera kulemba kuti ikuyenera ikhale wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, a Saulos Chilima. Nkhani ndiye moyo wawo wa banja ndikutinso ali ndi zibwenzi zambiri. Kumana mbiri kakwana kumachita kuti a Saulos Chilima ndi wokwatira. Jeremiah akuwuza Pius kuti akuyenera alembe zonsezi, ndipo aonese mkulemba kwekeko kuti a Saulos Chilima sakuyenera kukhala mtsogoleri wa dziko lino, kamba kankhani ngati zimenezi. Kenako Jeremiah akumfunsa Pius kuti akatumiza ndalamayi ku airtel money yake ndi liti omwe alembe nkhaniyi nkuyisindikiza pa Nyasa Times. Apa Pius akuwuza Jeremiah kuti poyamba iyeyo anapereka kale draft ya nkhaniyi kwa munthu yemwe sakumutchula dzina, zomwe zikuwonetsa kuti alipo wina yemwe akutsogolera zonyozesa Saulos Chilima. Ndipo Jeremiah wangotumidwa chabe kuti amalizitse nkumulipira mtolankhaniyo. Apa Pius akuwuzanso Jeremiah kuti wauzidwa ndi munthu winayo kuti Jeremiah ndiye yemwe amuwuze mfundo zina zoyenera kuti awonjezere ndi mfundo zina zomwe iyeyo anali nazo zonyoza a Saulos Chilimawo. Kwa iyeyo akuti wakhala kudikira kuti Jeremiah amuwuze chikuchita powonjezera zina zomwe ali nazo zofuna kunyadzitsa zina la wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Zitatero Jeremiah akufusa Pius kuti kodi atati watumiza ndalamayo kwa iyeyo likamata tsiku lomwe amayimbira na foniyo iyeyo ngati mtolankhani aisindikiza liti nkhaniyo. Apa Pius akuyankha kuti zikatero ndiye kuti akhala adayitsindikiza nkhaniyo pofika lachinayi omwe akulidziwa okha, koma mwina lachinayi lake ndi omwe likubwerali. Pakuyankhulana kwawo kwa pafoni ya m'manja komwe kunachitika mu mphindi zokwana zitatu, Jeremiah akufunsanso Pius ngati mtengo wa $800 ndi mtengo wake akawuzidwa kuti aleme nkhani yonyazitsa munthu mdziko lino. Apa Pius anayankha kuti zimangotengera ndi kukula kwa nkhaniyo moti nthawi zina mtengo umatha kutsika kapena kudula kuposa $800 malingana ndi kukula komanso kutentha kwa nkhani yomwe akufuna kulembayi. Apa zikuwonetsa kuti mtolankhani iye ndi mchito yake kumalipidwa ndrama ndi cholinga chakuti azilemba nkhani zonyazisa anthu ambiri mdziko muno. Apanso Jeremiah anayankhula kuti akufunsa za mtengozo popangira kuti mwina mtsogoleromu azifuna kuti azimulipira kuti awalembere nkhani zonyazisa anthu ena mdziko muno. Pius anayankhanso kunena kuti munthu wina wotchedwa Roberto anamuwuzanso zotero zomwe ndikuvomereza kuti azikhala akuwalembera nkhani zomwe azimupatsa zuunye zisantwe ena. Mbamabirubu kuyankula naku, Jeremiah akutukuza Pius, kamba kakuyankula na handi nchiro yomu akuyenira ayigwireyo. Mbamabirubu kuyankula naku, Jeremiah akutukuza Pius, kamba kakuyankula na handi nchiro yomu akuyenira ayigwireyo.